Kwa na hima na adriyeni, nkaba mba mu kabanga toni kabanga, hanyuma rero jewe, nkaba nahora ndi umukinnyi wa ninde, nuko amagara yampindutse, nyuma imyaka maze jewe navuka mu 57, nkaba natanguye ninde mu 81. Twatanguranye nabo bwa mbere nyine. Hama abana nabo twiste ndafite abana batanu hamwe n'uwitabye Imana. Abahungu ni batatu n'abakobwa babiri. Barubatse. Abuzukuru ntabona ukwibuka bose. Ntabona ukwibuka bose kuko hariho abatari hafi yanjye. Twatanguye mu 81. Urabona igihe twatanguriye mu ndirimbo. Turaririmba turagira ni byese twarakunda gukina n'amateyatre niho havuye n'iki kiganiro rero ninde duca dutangura gutyo rero mu kibano babifata neza rwose yego mbere naho abashinga ntahe mutabangukirwa no kurondera ibifungurwa twagiye nko gukinira ahantu kure nukuri wo tubana naho yasanga yarondeye kuko twagiye gukinira nk'ahantu kure twagenda n'amaguru tukazogaruka n'amaguru bigatuma dushika bwije nukuri nasanga yarondeye byarahinduye kanini nukuri benshi barashima yuko twatanze impanuro nyine kibyeyi mu rwaruka n'urwaruka nyine kandi rurashima ko twaruha impanuro nziza kandi n'ubu niko tugikora turabarimye yego ababishoboye bararimba yego nuko nawe cyo ntabyo gishoboye biratunezereza rwose urabona barashoboye kutumenya nk'abato tumenye kandi nkajyeho bimaze kugendera gutya jyewe ndashima rwose n'ukuri byaragize icyo bifasha kanini kuko naciye ndaharonkera abakunzi benshi bagumye bafasha muri izi ngorane mfise kandi ndabakengurukira rwose n'ukuri oya n'ubu ndacyarwaye mugabo irapfuma buke mugahari aho byanka n'ubundi hama abagira neza rero bakabifashamwo n'iyaba jewe jenyine ntabyo nari gushobora n'ukuri oya ntabyo nari gushobora na bukebuke haba baragiye barabifashamwo nicyo gituma bafashanije n'imana nkaba nkiri ngaha n'ukuri nayo ku bwanjye n'ibiti ngira ngo baba bashyize ku musaraba biba byarabaye ibigabiyo yego n'ukuri kuko ndayirwaye igihe kirekire kumuhererezi nari ndamufiste n'ukuri kandi yarakina neza hanyuma ibindi byaramuhenze muri ino minsi sihari mukangira ngo azogaruka tukabura neza rwose mbere n'ukuri iyo ba abandi n'abahanura bakanyumvira bo yirutse inyuma n'ukuri kuko iri n'akamaro yego nabo bakazogira akazoza keza n'ukuri naho ntari bwabibone n'ukuri jye naranezeretswa n'ibikino ibyo ari byo byose byarampimba jyewe amazina yanjye ni menshi mu kugikino murabona uko igikino kiba gifoye kiba gifise izina ryacyo jyewe uca nubahanura ntibayikurikirane nyine bayitega amatwi kuko irimo impanuro nyinshi irahanura n'ukuri yego jyewe nayo uko umenga bayumviriza bakayikurikirana abakunzi ba Adrienne arabakengurukiye yuzuye ukwetse n'umutima wiwe wose n'ukuri kandi uwo Adrienne si wundi rero ni jyewe nyine ndashima n'ukuri barakagira amahoro n'imigisha bagira aho babo bubahwe bagira amasaka n'amasakaramentu umukama guma bampezagirira imyaka n'imyaka urudahengeshanya n'ukuri baragahora bararyoherwa